ọ̀rọ̀ àrẹ̀fọ́ wèé èké wọn kọ́ ọba kí recipes ẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n fi ọkàn kakra bí náà dìmí ti náà mẹ́fẹ́ sẹ́mi yẹ mẹ́ bẹ́ẹ̀ tomato stew kìtú ẹ̀ bí náà mi dídí ẹ̀ mọ́ ti mi sọ̀rọ̀ ó hwẹ́ àná wa subscribe àmà wà á video sì ń di ẹ̀dọ́ ọ̀sùn tí ó hwẹ́ àná wa subscribe àmà na mi sọ̀rọ̀ àná nkọ́ sùn yẹ ọ̀kẹ́ sí sẹ́ni àmì tuntun àmì jẹ́ nínú ẹni mi gàrẹ́ kàtà ní akéké dúró kàkà ti mi yá mọ́ ẹnu àbá ná mi dì ẹnu àbẹ̀ sàtì mango àti ìjà sọ dáadáa mẹ́tẹ̀ sẹ́ mi kọ́ sùn. Akeke duro no ɛne garlic ne gyeene na mekɔ yɛ ameyɛ no nti me tomatos ne deɛ wɔ ha mɛyam biribiaa ama no aba nti wo bibia wo gya so na yɛ kama no ɛbɛhura na yɛ kama nti meya me tomatoes na aba na kyɛ sɛ ɛbɛkɔ so a wei tomatoes na mekɔ yɛ mbaeɛ no ayɛ kama nti ɛwɔ sɛ mede fra gyeene no sisi a tomatoes na aba akekeduro no yɛ wei no mu no nti no tomatoes na aba mu ɛwɔ sɛ mema ne mmerɛma no nso si so na ɛhuru na kyɛ sɛ ayɛ kama powdered pepper to powdered pepper kakra na mama ne mre ma na esi so mo ne ko ekura po mo na chese ay kama am pa jo we curry powder kakra and I will use the nutmeg powder. We are kunkumu nam. Nsuo no na ɛwɔ sɛ mede gu ho no a ɛfiri ho no asa mede nam nankasa agu mu ɛnɛ mampla ne sɛ meyɛ aduane mebaeɛ no mefie asɔre baeɛ hwee nni fie ɛmo ne pɛ ɛna ɛwɔ me sister hɔ nti ɛwɔ sɛ mepɛ kɔnkɔmu nneɔma kakra ɛ bi na kyerɛ sɛ ɛkɔ so kama nti na akɔba ne saa no yɛ saa deɛ anka mo a mɔne tua sɛ natural natural biribia yɛ haban nko a ɛso akyea yɛ kama nti kɔnkɔmu nam no ɛna mede agu mu gyeene kakra bi so wɔ akɛseɛ akɛseɛ no deɛ ɛbi awie no koraa na mede agu mu no because you are near the person, did them. I can see a crank to them. I mean, Catasso Cacra. Spices Cacra, even I'm beginning to mama function on to from beginning, but in general form to your 72 AV. You can't. As you see, I come up. Yeah, come on. To read it, if you did, if you did, I can't say. I'm going to dance with you anymore. I'm going to be by nature, say, I could not set it, of course. You be here with your nature, say, be I, you keep. And I report, be I, come on. I said, here we, to Miss Row, you be here, and your nature, say, every day. You be did you. Yeah, come on, me could the whole one side no. We could see a cacra. Maybe be bring out a tea. You could see a cacra cacra and a wahano, one side. And I'm a well pay cacra between one side. To be a puzzle. Send your mom, you know, and I'm kind. I said it. The Modians will be any more. Into the Nedian Yemen, I may not have been a bonus.